ọ bụrụ na ị bụ nwoke and ọ bụrụ na mmiri utu gị adịghị, a na-akpọ ya watery sperm, ọ na ị na-enwe low sperm count. Ngwa gee ntị, ihe m ga-akụziri gị ugbu a. This is Queen Anvila, we are share my lifestyle story some more. Ụbọchị nke taa, m chọrọ ikuzi ihe ga-enyere gị aka ma ọ bụrụ na ị bụ nwoke, ihe gị na-arụ ọrụ mana mmiri ya anaghị esighi ike, ịghọtago ọ dị watery, ọ ịgago lab asị na ọ dịghị mma, that is inwe low sperm count. Ndị oyibo na-akpọ ya low sperm count. Mana before ị ga-confirm, make sure na ị gara gịnị, na ị gara lab confirm na ọ dị low. Then ọ bụrụ na ọ dị low, ha ga-enye gị ọgwụ ị ga na-aṅụ. Ọgwụ oyibo na-arụkwa nke ahụ, ọrụ oyibo na-boost ya, you understand? If you get a good gynecologist or I think it's neurologist or what the kind of beer, you understand, o follow gị up, ha ga-enye gị ezigbote ọgwụ ya aṅụ. Then ihe ọzọ dị ka ya bụ ihe ị ga-eri, iweta banana chara acha ọfụma, ihe dịka ofu ma ebua, ịkọ ọtụchaa ya, ịghọtago, tinye ya na blender, were galik mkpụrụ ịtọ ma ọwụ ịnọ wụnye n'ime ya, were gịnị wee kwọọ ya, ịkwọchaa ya, gị gbara milk mmiri, pik milk. Ị bụrụ na ị na Naijiria, yuzo pik milk. Ọ bụrụ na ị nọ na Naijiria, ị chọọ milk mmiri dị kwaliti, ịgbanye n'ime, tọọ nọ ya, mee gịnị, ṅụọ, gbaa mbọ na-aṅụ ya steady. Then ị gaa chekwa other teachings ndị nke m na-etich before, check others my videos nke garlic and ginger ahụ, ị na-emekwa ya na-etinye. Ihe a m na-agwa gị na-abụ ihe m gwagoro some people, ha yuzo ya and ha fụrụ the effect. Ị yuzikwe ya by the grace of God, ị ga-afụ gịnị, the effect. And ị na-eme ya, mee ya steady, nke banana na milk ahụ, na-eme ya every day or every two days. Ị mete ya ihe dịka a week or two, ị gakwa lab jee chest test kwa mmiri ya, ihe ahụ marakwa ma gịnị ma ọ gbagotego. Ole akpọ ha m n'ọnụ, biko tụsara m ozi a. Ọ bụkwa na isonyebere m, biko sonyere m, sonyekwara m na YouTube, m watch my videos. And ọ bụkwa na ihe a na-akụzi, ọ nwekwanụ nke ị nwetara ihe na ya. Si ndị mmadụ na-akpọ m na fon, ha na-esendkwa anụ m WhatsApp messages, mana ọ bụghị ihe m ga-abịa tụsawa, bicos I'm not trying to please anybody. Ọ m kụzie ijeje yuzuo. So help m na-etinyekwa gịnị testimony ahụ na comment section, bicos ebe a ka ndị mmadụ ka ahụ ya izili. Ịgwachagodi m ya, gbakwa mbọ tinyekwa ya na comment section ka na onye bịakwa o were anya ya wee gụọ, so that ka ha marakwa na ihe a na-eme na-eme gịnị na arụ ọrụ. Otu a kọ ha n'ọnụ, biko tụsara m ozi a. Have a nice day guys, bye. Mana echefukwe n'ime gịnị, echefukwe n'ịfụ your doctor, ọ dị very very important.